Exclusive, eh?
For the first time I'm with the boss.
Superstar Bennett Morrison in the house, eh? You know, superstar, eh? Ile miyobi. Inacheza sasa.
Tule.
Wanasema wanaenda FIFA.
FIFA. Kila mtu na FIFA, kila mtu na FIFA,
eh?
Shaq,
the
part.